Kai te tū takitaki te minita whakawhanake I ngā take Māori I wetahi o ngā mana nui o haina ki Beijing. E tā mouana te minita I te ahi I tahuna tuatahitia e tana tōmua e tā Pita Sharples. He oi he mea heipū te haerenga nei mā rātau ko tana tira haere, kia ki te atu mai te ahurea me ngā kaupapa tōrangapū ki tētahi o ngā whenua e nuhoia nei e te kotahi ira toru, rima, piri ona tāngata. Anei rā te pūrongo a Irena Smith.
Ko te tangi a te rōpū mā tā waka o haina, ngā kai hautu I te minita whakawhanake Māori, he waiwai tapu ki tēnei whenua.
Ei hari te tino pērā ki tōku e whakaroa ki ai I mōtaku haringa mai. He ngāwari te noho I konei, aha ko, ko tērā āhuatanga o te communist. Engari, he ngāwari tonu te noho a te iwi nei.
Tata ki te waru o rau o ngā tāngata o haina he iwi mā tā waka. Ko te iwi hān o haina te toko maha, he iwa te kaumātahi o rau rātou.
Ka tangi ake ki tā rātou noho ki konei I ētahi wā I te mea he rereke o ētahi tikanga pāne ki rātou ki ērā o haina whānui tonu. Oira, arā nō ngā ori te tanga, engari arā nō ngā rereke tanga.
I roto I tana hui me te māngai o te ropu tōranga pū motuhake, ko te kapa ōpango tonu te tuā papa hei whakanui ngā hua tau hokohoko o Aotearoa.
I'm sure our products have lifted in quality after the weekend. I'm not too sure you're aware, but we are now the world rugby champions.
Hewe anō ko te whenua o haina ngā toa I te ao ohanga, he rongonui anō mō tō rātau ake tikanga whakahaere.
He wāhi tino rongo nui tēnei papa o Tiananmen, huri rauna ko ngā whare me ngā tohu e whakanui ana I tō rātou ao tōrangapū me ngā tikanga taketake o haina.
Ka kori a haina, ko kori te ao. Oere, kei te noho tonu rātou ki raro I tērā momo whakaaro. Engari, heari te me whakahihi, engari ko mō, kei te titia ki rātou I a rātou ono. Koinei te take ko ki atu, ko tahina no, tonu te tumaiti. Kāre ko atu, kāre ko mai. Ko gite atu arā nō ngā raru o tērā momo whāinga. Nā, ko ina rā tata ko hipāke. E whakapano nei tia kia, ki rua nā tamare ki. Oreira, ko waimaria tata o te kāinga.
Aha kua kua whakangāwari hia ngā ture mo te whānau. Ka riro tonu pia mā te pūtea me ngā nama e tohutohu. Mena ka whai ngā mātua I tēnei ara. Kaore rā nei. Atu I Beijing, haina, Irena Smith, te karere.